Programme ina ya gospel kati tia figa pano pa TTV Times Television. Alright, ndiye kuti ndi nyimbo za tsopano za bwino kwambiri. Tiyambe motera mukuchokera kwa John Nkhwani. Atise kuti programme ine ya gospel kati ti.
Zubabuzisa zangu bempela Opuzilage Anakuta malo funiki Omenilankulelelo Kumu wanu use kuzigo Chifunilo chanu chichitire Mongangu mama jomwenyo vosipano Mau agutelo Chifunilo chanu pamoyo wanga Mene chiriri kumama Titani zeni kuzichita Vosipano chaka chino Yesu Como sokolola sochepa Mukuya zakuya Como simukukutaso Mukuma zakuma Como luzulano silikuta Chifuwa diani Simona ni mangile nyumba Uyangane chilaza Masikundi kila no kachuma Yuma zanu zokongola Kumaya Yehova mwija Yesu
Njeza kukala nane tawi zonse Dine mboni yake
Yeah.
mbetu uchiti ya dito program ya tu ya gospel katiti aba tisa naloye mu exhortation segment kama uti mugawali jelibeti mani mbikitana ndukupate ndukuimba kwa
Oh,
funa ndi tuti gawane mau kuchokera ku buku la Masalimo chapter 1 verse yake 1 akuti odala munthu amene sayenda mu mphungu wa oyipa amene mama wa Mulungu amalingaliramo usana ndi usiku ndiye tikapitiliza Bible lina kuti ali ngati mtengo owokedwa mphepete mwamsinje umene umabereka zipaso nthawi yake. Izi ndi ubwino okhala mmawa Mulungu. Bible ikamanena kuti ali ngati mtengo umene umabereka zipaso nthawi yake, zimatanthauza kunena kuti nthawi yake ya zimene Mulungu afuna kuti akuchitire palibe amene angaziyimitse, palibe amene angakugwirakugwira kuti awa izi siziteka. Ayi, chifukwa chiti kuchita mawu Mulungu. Kuchita mawu Mulungu kumapangitsa kunena kuti uyende mumadalitso kwa Mulungu, komanso zimene Mulungu anawonjeza kwa moyo wako zisachedwe, zisachingidwe, zisalungitsidwe ndi wina aliyense kuti zisafike kwa moyo wako. Mumadziwa moyo uno pala anthu ena amene cholinga chawo ndi kutchingira madalitso anzawo, ndi kuyimitsa kuti chimene Mulungu afuna chite kwa anzawo chisachitike. Koma Bible inena kuti pamene ukuyenda mu mawu a Mulungu, pamene ukuyenda mu mphungu wa Mulungu, uli ngati mtengo amene waopedwa mphepo mwamsinje, ndipo umapereka zipaso nthawi yako. Ikakhala nthawi yako kuti upambane palibe angakutchinge, ikakhala nthawi yako kuti uchiritsidwe palibe angakutchinge, chifukwa choti uli mawu a Mulungu. Tatiyeni tikhala anthu oyenda mawu a Mulungu ndipo tijoye, tidyerere ndi mawu a Mulungu. Tipitirire bwanji apa programu yathu ya Gospel Katiti.
Akupanga zaile,
Akupanga zaile,
Zaire
nzoyo,
Akupanga.
Tokoze kwambiri unungani pamenepo kuonera programu ya Gospel Katiti. Ine ndi Steve wa Zisonga kuli Zisonga.